by'umwami yakoze singishoboye kubikora Tanesereewe kubw'ibyo yakoze nuzuye amashimwe mundeke mpagarare Shenge nahe nijwerere nkavuge iby'umwami yakoze singishoboye kubikora Tanesereewe kubw'ibyo yakoze nuzuye amashimwe Imana izo tuzigame izo turindire ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemo disize nureho Imana izo tuzigame izo turindire ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemo disize nureho
Quack.